pressure, no one can say no. When Jesus say yes to your condition, no one can say no. When Jesus say yes to your situation, no one can say no. 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 It's a final say.
Bunyelu,
Amaragio, Amari Gabu. Ebu no wegini na huni melo wanka. Yes, animo. Anguna poison. Adana miri wanda. Ona dunke jaron juta. Aga di pambechi.
okwukwe gị. Ha ga-achị gị ọchị. Ọtụtụ mkpọmkpọ ụkwụ na-adụ n'ime ọsọ a, naanị wee tachi obi. Maka na akwụ ọsọ si, onye nwee tachi obi ruo okwu ka a ga-azọpụta. Ekwekwana ka iyi ụwarị gị, ekwekwana ka ụwa ṅụọ gị.
Ibo na ri wa nke Chineke, iwe Jesus kwere nye ndị ya.
Ewo,
ọ na-enye obi ma ọṅụ,
ọ na-enye ma ọṅụ,
ọ na-enye obi ma ọṅụ,
ọ na-enye ma obi ụtọ,
ọ na-enye obi ma ọṅụ.
Hallelujah.
Ọ nwanyị Jesus kwere nye ndị ya.
Amen.
Ọ na-enye obi ma ọṅụ,
ọ
na-enye obi ma ọṅụ,
ọ na-enye ma ọṅụ,
ọ na-enye obi ma ọṅụ. Ọ nwanyị Jesus kwere nye. Jesus, not
Isaiah chapter 41 verse 10. Asi getu negu. Ika nnyere. Elele anya burugu nujo. Ni na mawa bu Chineke gi. Nga agbagi ume. Nga yere gi aka. Nga jagari keso me kwagide gi. Onye kwara kwa. Ebe Jesus na adi ndu. Iga adi ndu. Makana akwa sama ka ama na Philippians chapter 2. Jesus. Keep any nega bunala. Only need a good put on a Jesus Christ one and one. Yeah, man, I'll be here. I'm not believing it again. You watch it again. Get that gun, Toma. I'm not going to get up in the middle of the nipa. I got me back. You can't be here to thank Jehovah.
Ndị ọrụ gị ga-abịa nata ihe n'aka gị. Ha ga-abịa
gị ozi ha ga-asọpụrụ ụkwa gị. Atụ n'egwu onye a ga-egwu anụ arụ ma ọ gaghị enwe gị n'ebe mkpụrụ obi dị. Ha matụ egwu onye ga-egwu anụ arụ ma laa mkpụrụ obi n'ihi na ọkụ mmụọ. Nwanna m, ọ bụrụ na ị ga-enwe ike idebe n'ime Jizọs, kwee ka okwu ya dị n'ime gị, na-eme ihe ọ na-achọ, na-eme okwu ya, ọ ga-adịrị gị na mma. Ọnụ kwuru njọ na ndụ gị ga-ekwu mma. Ị ga-abụ onye nke Chineke sị na ị ga-abụ. Ị ga-abụ ide. Ị ga-abụ onye isi gị ya bụ ọdụ. Ị ga-abụ onye a gọziri agọzi. Ekwubie ma ọbụ n'ike nke dị n'ọbara Jizọs, wee na-asị, n'ebe Jizọs na-adị ndụ na ndị iro gị niile ga-agba ọsọ na ị ga-abụ onye mmeri. Ngọzi nke Chineke ga-eso gị n'ogologo ndụ gị niile site n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.
Jesus na dentro, abu mo wa di esi. come. The time of my freedom has come. Jesus has run all my struggles away. The time of my freedom has come. The time of my freedom has come. The time of my freedom has come. Jesus has run all my struggles away. The time of my freedom has come.
Don't weep anymore.
Oh,
Jesus has come to run away your soul.
thank you for our life. We say thank you, Jesus. Thank you for everything.
Many of our men has perished. Only you, Jesus, set us free.